Nyamiadon, Ghana Cocobod. Yaye ne yɛfrɛ no cocoa management system. Saa cocoa management system na sikyira ne sɛ Ghana cocoa akuafoɔ wɔ Ghana nyinaa no yɛatwerɛ mu dini ne mu abusuafoɔ yɛatwerɛ mu dini. Afei mumfoɔ nyinaa yɛama ɔma susu no ɛyɛ abɛfo kwan so akyere ne nyinaa agu nkrataa so ne kyerɛ sɛ wafoɔ ne plan no adi mu a wotumi ɛde kɔyɛ agyinamudeɛ ɛkɔbi sabosia ana daakye biara no asɛmba wafuo no ho a ana wasase no ho a ne kyerɛ sɛ wowɔ tumi krataa ɛdi mu wobɛtumi wode agyina yɛde asi ani so sɛ afei ɛnneɛma nnan bi a ɛdi mu paa ne yɛde si yɛani so baako ɛdi anim ne cocoa twitwamu which is pruning na cocoa twitwamu no kɔɔ so yie wa afi won twitwa go go afu mu de na kyerɛ sɛ wa na wadi ohun abro na ko da wie ye afi ye besi mu no so ye besi ye si ye ne so se pruning ne so be ko na nim second one ne ade a fe no hand pollination si ye wo go go ne pande ye hand pollination e ma go go eso na afi ye di si ye ne so se prune farm se wo nyina no 25% de ye be pollinate na me giri se ma e wa ha moti na se bibi kire mo adwene wo ho na se munti minye ya yero ho ne kɔ kɔku akrachi kɔ no ho kɔ ye district office na wo mbɛboa wo se de beya wo betimi so aye hand pollination ni bi na afei so kɔku asase no aye mrɛ enti ehia se ye de bibi ka ho se de beya asase no ɛbɛboa ma kɔku na aso dɔ so enti ye poultry manure poultry droppings kɔkɔ ɔmɔ jamaa no ɛboa paa ɛboa enti sɛ mfɛnsi wani so sɛ ɔbɛyɛ deɛ aboro akɔ so deɛ nka poultry farms ba ha enti mempae bɔ no sɛ wɔde bɛsi wani so no ayɛ ne saa na afei nso sɛ yɛbɛbɔ koko no ho ban sɛ anonom ne akate nso mfa no afei koko board adom yɛn ɛde nnuro kakra aba a yɛde aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde bɛboa
ɛnam koko board ɛnsa so ama yɛanya adwumakuo ahodoɔ a ɛne aban mu a ɔmo sɔ yɛsene ɛkyerɛkyerɛ yɛn nneɛma nketenkete na ɔmo kyerɛkyerɛ yɛn nneɛma bebree sɛnea aban nɛ sɛ yɛmfa mmɔfra nketewa nyɛ adwuma wɔ kokooku yɛ adwuma mu no ɔmo akyerɛ yɛn ama yɛn bɔno hafo kokoo mu adeɛ yɛnim sɛ yɛmfa abɔfra nkɔ afom nkɔ ma n'adwuma a ɛboro n'ahoɔden so afei ɔmo akyerɛ yɛn sɛ sɛ mpo yɛ wɔ asase bi a yɛyɛ so adwuma a ɛsɛ sɛ yɛyɛ nkrataa ɛto so na ɛdi mu